Turi kwa gatatu igenekerezo rya 9 ruhenshi umwaka w'2021 ndabaha ikaze mu makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gisata cha politike hatanguye kwibonekeza icuka kibi hagati y'idini rya Islamu n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, inyuma yaho umushikiranganji aburamutswa ahaye gasopo abayoboke b'iryo dini. Tukiri muri cyo gisata nyene cha politike, umugambwe MSD uranegura iterabwoba hamwe n'inyifato igayitse y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bibandanya vyibonekeza inyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Ivyo biri mu itangazo ryashyizwe ahabona kuri uyu wa gatatu, aho bari baramutse bahimbaza imyaka 12 iheze uwo mugambwe wemerewe gukora ku mugaragaro, bongera banibuka abarundi isinzi bahitanywe n'ubwo bwicanyi. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Mu gisata cy'agateka kazi na muntu, abarongoye intwaro n'ubutungane mu ntara ya Mwaro ngo bari bakwiye guhaguruka bagakingira umunyagihugu ariko aratotezwa azira gushengeza abakora bakanadandaza inzoga zitemewe n'amategeko. Aya nayandi ni mukanya. Marie-Ange Irakoze ni jengire ndayabashikirize sangwe kazi. Amakuru tuyahere mu gisata cya politike, umwe mu barongoye abayisilamu muri zone Buterere yaraye ahagaritswe n'igipolisi. Cher Rashid Ndikumana yafashwe inyuma y'amajambo yashikirije aha gasopo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko yarengeye akarimbi idini ryabo rya Islam. Iyi nkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko.
Byose byatanguye mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri, aho Shehe Hashide Ndikumana asanzwe asengesha ku musigiti witiriwe Madina muri karitsiye Buterere ya kabiri, yariko aratanga inyigisho z'inyuma y'amasengesho yo mu gitondo mawayiza. Icibonekeje muri izo nyigisho ni uko Imam Hashide Ndikumana yariko yishura umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ku majambo aheruka gushikiriza ajyanye no kubuza abayisilamu guhamagarira abayoboke babo gusenga.
Mushikiranganji ndakugari yaraganiriye kubyerekeye azara y'abayisilamu. Mesere ministre ndakugarika, mesere ministre de l'interieur ndakugarika, ngomba ndakwishura umuhamagaro w'abayisilamu utaraguruka. Umuhamagaro w'abayisilamu waruhaye kuri ubwo rero nyakubahwa mushikiranganji ujeje umutekano ndakugarika, mu mwanya uwo ari wo wose Allahu tabaraka wa taala arashobora kugukerura akagushira hejuru ukaguma mu kirere gushika ku munsi w'imperuka.
Shehe Hashide Ndikumana yari yahaye kandi ubutumwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Ubutumwa bwa mbere ndaburungitse a son excellence le patron du pays, monsieur le président de la République Evariste, ndaburungitse ubutumwa bugushikiriye. Umushinga ntahe ndakugarika ariko akomerera programme yo gutwara igihugu.
Ntivyatevye umwanya muto igipolisi cari gishitse ahariko hatangirwa izo nyigisho, maze gihagarika uwo Shehe Hashide Ndikumana, haca hatangura uruhagarara hagati y'abapolisi n'abayoboke b'idini rya Isilamu. Ni ya Isilamu muri zone Buterere basaba ko umushehe wabo yorekugwa ngo kuko ahoga ubusa, mu gihe yari kashikiriza icyimviro ciwe ku byipfuzo by'umushikiranganji Gervais Ndirakobuca byo guhagarika igikorwa cya makiba cyo guhamagarira abayisilamu kujya gusenga.
Emmanuel Niyungeko arakenuye ayo majambo yashegeshe abayisilamu yarayo kunegura iryo dini mu bijanye no guhamagarira abayoboke babo gusenga hakoreshejwe ibyuma bishikana amajwi kure. Kurikira Gervais Ndirakobuca umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano
w'idini ry'abamizirima cyangwa abayisilamu. Sinibaza yuko bijya bikora umuvugira ko saa cyenda z'ijoro, sinibaza ko ari abantu bumwe. Umuntu azi ko afite devoir yo kuzinduka gusenga, twese turazinduka gusenga. Ari izinduka ntujya kumubyuka, umenya niyo biri bwase umubyeyi ku ngufu ngo bakuze ngo reka agende. Iyo devoir yuko wenyine yijyana muri mosike gusenga aba yifite ajyama yibye mugabo kurinda kuvyura abandi nabo biragoye.
Tukibandanya muri cyo gisata nyene cya politique intumbero y'ibiganiro biriko birakogwa n'inama nkenguza amateka kubijanye no kumenya ukuri kubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 ngo nta kindi bigamije atari ugufasha inama nkenguza amateka kwegeranya ivyemezo no guterera ivyumviro byofasha kumenya ukuri bisigugwa na Sinzohagera Emmanuel arongoye inama nkenguza amateka ivyo akaba yabivuze mu kiganiro yahaye abanditsi n'amesha makuru kuri uyu wa mbere tumukurikire
igihe inama nkenguza amateka yiyumvira gutanguza kino gikorwa yari fise amahangiro akurikira icya mbere guha umwanya umurundi wese abyifuza kugira icyo ashikirije kubwicanyi bwawe mu Burundi mwaka w'1992 kugira ngo ukuri kumenyekane byashikiye igihugu cyacu muri uwo mwaka kuko benshi umaze kubyumva ayo mahano asigurwa ugutandukanye kabiri guha akaryo uwo wese afise icyo ashikiriza yaba ubyemera cyangwa ubihakana ukekwa ko ari mu bakoze ubwicanyi cyangwa wakozwe ko n'ubwo bwicanyi kugira ngo bafashe inama nkenguza amateka kwegeranya ibyemezo Beni ivyumviro vyofasha kumenya ukuri. Gatatu, kwegeranya ivyumviro mu ntumbero yo kwihweza ko ibikenewe byose bimaze gukorwa kugira ngo inama nkenguza amateka irabe ko hageze gushyira mu ngiro ingingo y'1989 n'ibibwirizwa shingiro ivuga ko inama nkenguza amateka ihawe ikiriho cy'imyaka 5. Hamaze gushyirwaho inzego zitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro kugira irimbure ibyakozwe hanyuma hakurwe cyangwa hakomezwe mu ibwirizwa shingiro ingendo ijyanye n'ivyamoko muri leta mu nama nshingamateka na nkenguza amateka hamwe no mu rwego rw'ubutungane nk'uko muvyumva rero mu gihugu cyasinzikajwe n'ibibazo by'amoko byogorana ko iyo ngingo ishyirwa mu ngiro hatamenyekanye neza ibyatugoye bifatiye ku macakubiri y'amoko n'ay'intara kugira tumenye intambwe abarundi bageze ko mu gusubiza hamwe no kubana mu mahoro
Sinzohagera Emmanuel ahimiriza umuntu wese afite icyazi ku mabi yabaye mu 1972 kubishikiriza kugira bafashe mu gikorwa cyo kunywanisha abarundi n'ubu tumukurikire.
Ibyo biganiro bizotuma abarundi biyumvira kuri kahise kabo barengere ibatandukanya mu by'ukuri bitagira ifatiro. Aha twavuga nk'abakomoka ku bafise uruhara mu bwicanyi bw'umwaka w'1992 basimbwa n'umutima iyo bumvise izina ry'uwabo rivuzwe. Ibyo biganiro nijyo kubaremesha nibahumure bamenye ko icyaha cyagira uwagikoze byongeye icyaha ntikiragwa urubyaro tukaba tubararikiye guhimiriza aho bose bakigonwana ko boshira ubwoba bagashinga intahe y'ibyo bazi atagushikuza atagashaku atakwambikana ibara muhumuriza abarundi n'amakungu ko intumbero y'inama nkenguza amateka ariyo kumenya ukuri hanyuma ihanure leta n'inama nshingamateka kucokorwa kugira dushike kuri ubwo Burundi bushingiye ku bumwe nyakuri
tukiri muri cyo gisata nyine cya politique umugambwe MSD wunamiye abanywanyi bawo n'abandi barundi sinzi bambuwe ubuzima n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD kubera urugamba rwo guhabuza agateka k'abarundi ivyo umugambwe MSD wavyanditse mu itangazo ryawo ryo kuri uyu wa gatatu igerekezo rya 9 aho waruramutse wibuka imyaka 12 umaze wemerewe gukora ku mugaragaro muri iryo tangazo ryatewe ko umukono na François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD uwo mugambwe uvuga ko wifadikanije n'abarundi bapfungiwe ivyumviro vyabo vya politique n'isinzi y'abarundi aho bahungiye mu mpande zose z'isi Mugusoze ryo tangazo mugambwe MSD wasubiye kwemerera abarundi ko kwaba ukwangazwa waba umunyororo gaba ubwicanyi n'ayandi mahano akogwa n'ubutegetsi atana kimwe kizobabuza kubandanya urugamba basanguye hareze imyaka 12 mu buhinga bw'ivyuma batumirira amatete bandanyirize mu gisata cagateka kazi na muntu
erupia
abajejwe ubutungane cyo kimwe n'abarongo intwaro mu ntara ya Mwarongo bari bakwiye gukingira umutware Ntakarutimana Fidèle wo ku mutumba Musama muri commune Kayokwe afunzwe ku karenganyo bivugwa n'umushingwamanza Vital Shimirimana aho agira ko amenyesha ko inyifato abo bategetsi bariko barerekana ku kibazo cy'uwo mutware yerekana ko bashigikiye urudandazwa rw'inzoga zitemewe n'amategeko zifatwa nk'ibiyayura mutwe mu Burundi kurikira umushingwamanza Vital Shimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politique FOSC
uri kurumviriza ibyashyikiwe Ntakarutimana Fidèle wo ku mutumba wa Musama banzwe ari mu bajejwe intwaro birumvikana yuko ariko ararenganywa kibabaje nuko tubona yuko bari bakwiye kumushyigikira bari bakwiye kumukingira bica amatwi na cyane cyane abajejwe amatohozwa mu butungane muri parike ya Mwaro kuko ubundi procureur cyangwa intumwa yiwe icaho cya procureur bafise itegeko ry'ukwama baca mu busho bwose ruri mu ikomine kugira ngo barabe yuko abapfunzwe bapfunzwe bikurikije amategeko bapfungiwe ikirukuri canke bapfunzwe bikenewe canke batararenze umwanya iyo rero babonye yuko naka apfungiwe ubusa umushikiriza amanza wa Repubulika mu ntara canke icegera ciwe barafise uburenganzira bahabwa n'amategeko bwo guhagarika ako gasho ariko rero turiko twumva yuko atariko biriko biragenda ibyo bigatumwa nuko gikashi ashigikiwe n'abatwara umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abandi barongozi yishimiriza hanyuma ikindi cyerekana yuko uyu Ntakarutimana Fidèle ariko baramurenganya kandi yarategeza gushyigikirwa nuko umuntu agejwe intwaro ku mutumba cyanke mu gacimbi cyanke ku rwego rwa rwo rwose abazwi n'izindi nzego haba muri komine haba mu ntara bivuga yuko mustandi wa komine Kayokwe ntashobora kuyoberwa yuko umwe mu barongoye umutumba apfunzwe mustanteri yategezwa guhaguruka yakavugira uyu mutware na burya twumvise ukuntu byagenze bamuziza yuko yadomye ku rutoki abadandaza inzoga za Kanyanga izo nazo zikaba zibujijwe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi bitari uko naho bivuga ko yaba mustanteri wa komine Kayokwe yaba uburamatari w'intara ya Mwaro bashyigikiye abahagaritse Ntakarutimana Fidèle bigacya bivuga nuko banagwanya umugambi wa leta wo gutuza inzoga za Kanyanga zifatwa nk'ibe ya rwamutwe mu gihugu cy'u Burundi
tukiri muri ico gisata nyene cy'agateka kazi na muntu ifungwa ryanze Imana Olivier umunyagihugu wo muri zone Mitakataka komine n'intara ya Bubanza ngo rihushanye n'igitabo kigenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa bishikirizwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima aho anamenyesha ko kugumiza mugasho Olivier Nzeyimana bigaragaza ko ashobora kuba ahogwa imvo za politike uyu munyamategeko agasaba pake gufata ico kibazo mu ntoki tumukurikire
ubwa mbere no vuga ko ari cyungwa giwe rinyuranye n'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa ico twita code de procedure pénale amazi minsi 19 afunzwe muri gare d'Avi ivyo navyo biri kubiri na article 34 ya code de procedure pénale ivuga yuko umuntu afungwa muri gare d'Avi iminsi 7 iyo babonye ko bakeneye yandi matohoza bakongera ke yindi minsi 7 ikaba 14 iyo minsi ntishobora kurenga umuntu agicunga nzwe baca bamurekura kuko nta caha kiba kimwagiriza rero iyo babonye naho bakiri mu kiringo c'iyo minsi ko ivyaha yagirizwa ari byo baraheza bagafata dossier bakayitransfera muri parke parke gasubira kamwumviriza gushasha ibonye ivyo bamwagirije birashe amufunga yagateganya rero uri kuraraba uwo munyagihugu urabona ko ari karahohoterwa kuko hariho uwivye imoto yavyiyemereye ariko bakamugumiza bamufunze rero ikitangaje yuko muri code de procedure pénale mu ngingo y'ijana na 10 mu gace ka kabiri ivuga yuko ministère publique canke umuopeji ashobora kwensuriza a charge et a décharge aho rero bigatangaza ingene bamaze kubona nayo makuru yuwo yiyemerera ko yivye moto batensurije a décharge kugira bamutezurire bamurekure bakamugumiza bamupfunze ikindi nuko ningingo y'ijana na 54 ya code de procedure pénale ivuga yuko kwitegereza ku muntu nivyo bije imbere ukumupfunga n'ibintu biza ari nka exception rero ukaraba uti none uwo muntu apfunzwe gusa ari kararenganywa ahubwo iki kandi hari uwundi yaviyemereye kandi mu mategeko urumva hari ico twita defaut d'identité bapfunzwe utariwe bica bikwega n'ico twa kwita defaut de qualité yuwakoze dossier adahikorera umuntu atacaha kiriko kiramukurikirana tukabona rero umenga harimo izindi imvo umuntu yoraba ko atari imvo za politike bakunda gufata abantu bakabagiriza ugasanga ntibavuga rumwe na leta canke bari mu yindi migambwe hama parikira kwiye gukura amaboko mu mpuzi gafata iki mu minwe ico kibazo kugira imutezurire
tubandanyirize no makuru mu gisata camagara y'abantu abanyagihugu wo mu bwoko bw'abatwa baba muri site ya Ruganigwa mu ntara ya Muyinga bavuga ko bafite ingorane zo kwivuza bamenyesha ko izo ngorane zitegwa na mikoro make inkuru tuyibaze Eloge Divin Remesha
site ya Ruganigwa ibamwe abatwa bafite ingorane iherereye ku mutumba Ruganigwa komine n'intara ya Muyinga bamwe muri abo batwa baganire na FPA bavuga ko ikibazo cyo kwivuza kibateye ingorane nyinshi ku mvuzo ukikarata yo kwivuriza ko bitaka ibagora kuronka umwe muri bo aravyigana
cyo kwa muganga wapfa ngo ni sane mituweli iyo mituweli yo kugumiza kwita kwa muganga barakuza cyo tubaza cyane
abo barundi mu bwoko bw'abatwa bavuga ko ayo mayirihumbi bitatu by'amarundi batabwa kugira baronse ikarata ya kam ari umurengera kuri bo bafatiye ku mikoro yabo
natwe rero ntaho tukura amare kugura mituweli niyo amazina atanu yonyine kugira yaronka kubera atanamwe dufuze tuyakure bisa bitugora
rero saba leta yuko natwe iyo turose mituweli hakuru ndetse kwa muganga bavuga ngo twerekane
abo batwa ngo ntibafise intambamyi mu kwivuza gusa hari n'ibindi bavuga ko batagera ko nk'abandi barundi bose tuzobiga garukako mu makuru yacu yo hanyuma
Eloge Divin Remesha arakenuye bongera batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma cyo tubandanyiriza mu gisata cy'imibano
erupiya
abanyagihugu bo muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi bari babeshejweho no kurima bavuga ko batazi uko bagiye kubaho muri kino gihe imirima yabo yatwawe n'imyuzurira basaba leta hamwe n'abagira neza kubagarukira ko Dani Claire iratwumva
abanyagihugu bo muri zone Gatumba bamenyesha ko ubuzima butagiye koroherera bari basanzwe bikora ku mirima yabo kugira babeho bongere batunge imiryango mu gihe imirima yabo yatwawe n'imyuzurira y'amazi bavuga ko atamwimbo mwiza biteze
ubuzima ku banyagihugu ntibworoshye kuko amikoro yabo yari imirima muri mirima yahuye n'umwuzure w'amazi hanyuma heza yatwagwa kuvuga yuko umwimbo utagize neza muri make abanyagihugu ubu rero ntiborohewe kuko izuba ryake ryaka atamushoboye kurako mu mirima
ibiterwa birimo muri zone Gatumba nk'ibiharage n'ibigori byasahiritse imiryango byarahitanwe n'iyo myuzurira abanyagihugu bakavuga ko atakundi bari bugire atari ukurindira ikindi gihe cy'irima
mu karere k'iwacu bakunda kurima ibiharage n'ibigori n'amatomati ubu nta kintu kiza cyo mu mirima kihari imirima minini myinshi yaragiye yatemwe n'amazi yo tumva bita byuma ndetse ubu bindi bikabora barindiye kuko icyenda ku mutatu iyo barindiriye byose kurima
abanyagihugu bo mu zone Gatumba basaba leta n'abagira neza kubafasha kubaronsa bya nkenerwa kugira ntibicwe n'inzara iyo zone ya Gatumba ikaba iri mu bice by'igihugu byatewe n'imyuzure y'amazi itewe n'ikiyaga Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi abantu barenga 45,000 bakaba barakoze uko niyo myuzurira muri bo abarenga 17,000 bakaba barataye izabo bimurirwa mu bindi bibanza
Dani Claire iratwumva arakenuye tukiri mu cyo gisata nyene cy'imibano abanyagihugu bo muri komine Makamba mu ntara ya Makamba bavuga ko bafite ingorane yo gutunganirizwa iyo bagiye mu biro vya komine ivyo bikaba byatanguye inyuma y'indyane zifatiye ku gukoresha amahera ya komine ziri hagati ya Musanteri abahanuzi hamwe n'abanyabigega abo banyagihugu babona ko bariko bagwa mu mporero
Yo kuni yo rero kuri hagati ya mustaheri n'abahora abakosaye komino abanyagihugu tugiye uwo murene cyane kuko urumva afite abanyagihugu bacabibaza ko abantu batuwe ukwitegeranira kwabo bashobora gutakaza natwe tukagira uruhombo runini cyane rwose kuko urumva nk'umunyagihugu aragize ikibazo cyo kwitura ku barongozi hamwe n'abandi bagira bati bashobora turagirika bashobora turagirika nicyo gituma rero abenegihugu ushaka abenegihugu turi ko turagirika niyo tujya niyo tuva nicyo gituma rero twasaba ko ibyo bintu byohera bigahera bigahera n'ingoka kuko bica bigorana umuntu aragenda kurondera musitanteri yagenda kurondera umukonseye kubera nyine akajagari nyine kari ngaho bica bigorana umwe arabura iyo aje ni ukuturagirika mbere nta mukuru abura mukuru we hanyuma ikibazo nkabitorera umuti kigahera kikava mu nzira kuko mbere murabona ko n'ubu bari bashyizeho arenterine yatanze igihoho kandi ni urumva ubutunzi si ubutunzi bwa komine bakamba saba amajambo saba ibindi n'ibindi bica bigorana bikaca bituma mbere bituma mbere makamba ayiwacu makamba bibaza ati none aba bantu ibintu bari kubadukorera ni biki.
Abakora imikate mu gisagara cya Ngozi baheruka kuduza ibiciro by'imikate iyo ngingo bayifashe ngo bisunze ko ibikoresho bakoresha mu gukora no kudandaza iyo mikate byaduze. Inkuru reka tuyibaze Eric Niyonzima.
Abakora imikate bagiye hamwe mu kuduza ibiciro by'imikate ku mugwa mukuru w'intara Ngozi bose hamwe n'indwi bivanye n'ubwoko bw'umukate igiciro cyaduze hagati y'amafaranga 100 na 500. Umukate wari ugurwa amafaranga 100 usigaye ugurwa amafaranga 200 wahora ku mafaranga 700 ugeze ku 1000 nayo bita penkupe wari ugurwa 2000 wadugijwe amafaranga 500. Abakora imikate mu gisagara cya Ngozi bamenyesha ko iryo duzwa ry'ibiciro ryaturutse ku mavuta y'amakoto, ifarini n'utumwanya bisigaye bizinze ku masoko hamwe n'ikena ry'isukari. Umufuko w'ifarini wahora ugurwa amafaranga 55,000 ubugurwa 58,000. Indobo y'amavuta y'amakoto ya maritiro 10 yahora ku 50,000 ubisigaye igurwa 57,000. Akabido k'ilitiro 5 k'amavuta kahora kagurwa 28,000 ubukageze ku mafaranga 33,000. Abo bakora imikate bakavuga ko uzorenga kuri iyo ngingo bafashe azohanishwa ihadabu ry'amafaranga 200,000. Abanyagihugu mu gisagara cya Ngozi baranegura iryo duzwa ry'ibiciro by'imikate ryakozwe n'abayikora ngo narirya bari basanzwe bugarijwe n'ubukene. Twaronde Joseph Martin Bucumi musitanteri wa komine Ngozi tumaze kumwidondora akaba yaciye aducira ko umurongo wa telefone
erupiya.
Tubandanyirize ano makuru mu gisata cy'indero. Akajagari karibonekeza mu ikurikizwa ry'ingingo umushikiranganji w'indero yafashe kuri uyu wa mbere yo guhagarika itangwa ry'ibibazo byahora bitangwa ku banyeshuri basangiye akarere k'indero. Mu ntara zimwe zimwe iyo ngingo ntiriko irashyirwa mu ngiro mu ntara. Tubibaze Eloge Kwizera.
Iyo ngingo yari yafashwe mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo byari byashikirijwe n'abegwa n'ikibazo cy'indero mu gihugu nk'uko umushikanganji w'indero yabisiguye mu ikete yandikiye abarongozi b'indero mu ntara kuri uyu wa mbere. Naho biruko amasoko yacu amenyesha ko ibibazo bitangwa ku banyeshuri basangiye akarere k'indero bibandanya bitangwa ukuri kwamye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Bano bigisha basigura ko ingorane zihagaze ahanini ku kungene amafaranga ababyeyi batanze kugira ngo ibyo bibazo bikogwe azosubizwa.
Kwa kibazo byaje maze kwamira kitiye ngo none bizogenda gute
kubera maradiyo yabaye menshi yakaza kubera n'amatelefone nyine amamesaje arandikwa hari amushanga yasashyirwa agatangisha ayo mafaranga rero ntiyashobora kuyasubiza.
Abandi bigisha nabo bavuga ko badatahura ingene ingingo yafashwe n'umushikanganji idakurikizwa mu gihugu cyose. ibyo biruko mu gihe bamwe mu barezi bigisha mu ntara zirahagarika gukoresha ibyo bibazo bo bavuga ko bataramenyeshwa iyo ngingo yafashwe n'umushikanganji w'indero ingingo mbere yafashwe hamwe hamwe ibyo bibazo biza byatanguye gutangwa
ero twizera arakenuye abanyeshure b'abarundi bo mu ikambi y'Urusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baraye birukanywe mu mashure iyo ngingo yafashwe inyuma yaho ishirahamwe hashtag rihagarikiye kurihira abo banyeshure tubibaze Elvis niyo mwungere
Irukanwa ryabo banyeshuri ryatewe ahanini n'agashavu k'abigisha babo bidoga bavuga ko badashobora kubandanya batanga ibyigwa kandi baheraniwe imishahara y'amezi agera kuri ane ibyo bikaba byagiye kunyugwa n'itangazo ishyirahamwe hashtag ryasohoye kuri uyu wa mbere aho ryamenyesha ko ritazosubira kurihira abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bahungiye mu ikambi ya Rusenda uyu numwe mu bavyeyi yaganiye na Erupeya
Asiga yamenyesheje impunzi z'abarundi ko batazosubira kubarihira amafaranga bashaka icyo abana biga muri segonderi aho umuhuye no kuvuga umwana wese ategerezwa kwirihira ibihumbi 50 z'amakongomani ni ukuvuga amadolari 25 kugira abandanye yiga bica bitumwa n'uko ubundi abigisha bari bafitiwe ibirani bari bishyize hasi yari batabwabihuse kubera abigisha bari bahembwa bivanye n'uko hasi yari ihaye amafaranga umuparteneri wabo adishine eyi
uretse abo bigisha batariko barahembwa n'abo banyeshuri baguye mu morero kuko bakiriye hagati umwaka w'ishure ubu ababyeyi babo bakaba bafise amakenga kuri kazoza k'abana babo narijye uburyo basabwa ataho bo bukura
bariko bavuga ati zabyo byose babibatuguye ko kuba hasi yari yaciye duturumbukira mu gihe umwaka utari bwahere ubu abana bakaba birukanywe n'ibara n'agahomerabunwa bivanye n'uko ata n'amafaranga bafise yo kurihira abo bana babo kuko iyo baza kubivuga bari kubitegura hakiri kare kuko nk'ubu abana benshi baca baheba amashuri bivanye n'ubwikoro buke bw'ababyeyi
mwamenya ko abana bagera ku 300,000 aribo bagiye guhagarika ivyigwa ababyeyi basaba ishyirahamwe HCR kwisubirako kuri iyo ngingo
Elvis niyo mwungere arakenuye nino ngaha nshuti namwe bakunzi ba FPR duce dusozera amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 9 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021 Marie Ange irakoze nariko ndayabashikiriza ndabashimire nongera ndabike banura mugira amahoro n'umutekano mubanye no muvyanyu ndagahwane